Naye apha I triangle apho amacala omathathu alingana khona. So ithethe ukuthini ke le ntethe ukuthi la macala a congruent okanye afana nqwa xa siwajonga. So ithetha ibizwa ngokuba le triangle equilateral triangle ngelasemzini. Kinyanzelekile ke uba ulazile ke la gama kuba kaloku amacala amathathu ayalingana. Into ebalulekileyo ke nekufuneka uyenzile kukuba uyazi uba la macala amathathu elingana nje kunyanzelekile ke nee-angles ezingaphakathi nazo zilingane. So sifuna ukwenza loo nto uzukhumbule ke uba u-AB ulingana no-AC. Masenze kwangoku uba sibone uba u-BC ukwalingana naye nala macala. So into esiyaziyo ke uba xa sinemilenze emibini elinganayo kwi-isosceles triangle ithetha ukuthi nee-base zethu ziyalingana. So siyayazi uba u-triangle ABC ulingana no-angle ACB. So siyayazi ke uba u-angle ABC u-congruent okanye ufana nqwa no-angle ACB kuba kaloku nadithi mhlawumbi ke esi si-statement okanye yinkcazelo ze kweli cala sinike isizathu okanye i-reason yethu. So sizawuthi i-reason yethu okanye isizathu sethu ke apha le nto u-ABC no-ACB belingana singatsho uba yi-isosceles triangle. So singatsho ke kuba kaloku la macala mawethu mabini atheni ayalingana. So sine-two legs okanye sinemilenze emibini elinganayo ethetha ukuthi i-base angles okanye i-angles zethu ezilapha ezantsi nazo ziyalingana. Loo nto ke isuka kule video endicacisela kuyo enge-isosceles triangle. Okanye ke singatsho ke ngolunye uhlobo kwenzela uba singaphazamisani mawethu singathi ezezimbini zi-base angles ze eli icala libe li-congruent okanye lifana nqwa neli icala. UBC ulingana no-AC. So singatsho ke uba u-angle CAB uzoba congruent okanye uzolingana no-angle CAB. Uzoba congruent ku-angle ABC. Ku-ABC. So le nto ke esiyibonayo apha ikwakuthetha ke ngento enye nangona sijonga imilenze yale triangle ehlukileyo kodwa ithetha ukuthi ziyalingana. So ungayenza i-size isosceles triangle naxa unoyiguqula ujonge amanye amacala ngaphandle kwalawo bawajonga. La macala amabini ke ayalingana ithetha ukuthi ezi base zethu ezi angle base zethu nazo ziyalingana. Uba kaloku u-ABC congruent to u-ACB. So ithetha ukuthi zonke ke ii-angles ezingaphakathi nazo kaloku zitheni ziyalingana. Sizofumana uba u-angle ABC olingana no-angle ACB olingana no-CAB. So ithetha ukuthi ke ngoku zonke ezi angles ezingaphakathi nazo ziyalingana. So ithetha ukutsho ke le nto esiyibonayo apha. Xa unemacala amathathu alinganayo enza i-triangle ithetha ukuthi kaloku loo nto asinika 180. I-angle zethu zizosinika u-180 ze sohlule ngo-3 uzayazi uba i-angle enye izawuba ngu-60 degrees. So i-equilateral triangle sizoyazi uba izawuba no-60 degrees njalo njalo kuba kaloku indlela unokohlula ngayo 180 ngayo zilingane ngu-60 kuphela. Masithi ke sinenye i-triangle, masithi sinenye i-triangle apho i-angle zethu zonke zifanayo. Masithi sino-point X, sibe no-point Y, sisandula uba no-point Z okanye point Z. Singatsho ke uba le angle ilingana le angle kwaye iphinde ilingana leya angle. Yena nto esibonisayo ke apha mhlambi ebesibonisile kwi-isosceles triangle thethe ukuthi le milenze yethu engqameleneyo nayo kaloku iyalingana. So singatsho uba ezi zimbini zitheni ziyalingana kuba kaloku u-y x ulingana no-y z okanye y z. Ngumzekelo, u-y oya ku-x no-y oya ku-z ziyalingana kuba kaloku isizathu ngaba i-base angles zi congruent okanye ziyalingana. Kwaye ke loo nto besiyifundile ke kwi-isosceles triangle. Kwaye inye into esiyaziyo yokuba u-y z congruent okanye ulingana no x z. So into esiyaziyo u-y z ufana nqwa no x z. Ngathetha into yawufana ke ngoba kaloku uzoqaphela uba naphasi nazo ii-base ezimbini xa sinoguqula i-triangle yethu ihlale ko-y no-x. So ithetha ukuthi ezizaba zii-base zethu le ku-y naku-z. Ke ngoku ngatsho ke ngoku uba ii-base zethu ziyafana. So ize i-isosceles triangle. Yonke ke loo nto ungaphinde uyenze ngohlobo. Uzikhumbule uba kwi-triangle yethu yokuqala besibonisa uba ii-angle zethu ziyafana kodwa kulena sibonisa uba amacala wethu ayalingana. U-y x z u-y x z u-congruent okanye ulingana no angle y z x. Lena ke into besiyinikiwe ke kuqala esithe sayisebenzisa ukuze sifumane la macala atheni esiwafunayo. So ithetha ukuthi ezi ngoku zitshintshe zazi-base, yiloo nto ke sifumana isizathu esikwakufanele sipha ekuqaleni. So x y z u-congruent okanye ulingana no y x z no y x z. So le nto isixelela uba ezi zimbini zitheni ziyalingana. Into esiyibonisileyo ke ukuba u-y x z ulingana no x z. So ithi ukuthi onke la macala ayalingana. Uba uyayazi uba ii-angle zonke ziyalingana ungatsho uba namacala onke nawo ayalingana. Masithemba naleyo uzokwazi uyigcina ke uyibambe kude kube sephakathini.